Nafuga ensozi Mamuyita Yesu Afuga ebiwonvu Mamuyita Yesu Ngolo sozi ruwanvu Olulinye okoye Yitalinyalye Yafuga ensozi
Yes, we will come.
Yafuga ebiwonvu. Yitalinyalye.